Martino, uyu munsi nkuko muvyumvise tubandanya twibutsa yamazina y'ubuhizi ya Yesu Kristo nkuko tubisanga mu gitabo cy'ashuriwe Yohani. None ntangure shikiza kino cyumviro gikuru dusanga mu ibaruwa Pawulo yandika Abanyefeso havuga ati ukumenya Yesu nibwo bumenyi busumba byose. Iyo jambo rirahambaye, kumenya Yesu nibwo bumenyi busumba byose. Muri iki gitabo cy'ashuriwe Yohani Yesu aratwimenyesha rwose ku buryo busumbirije kandi ntarengwa. Yesu yapfuye akazuka, niwe ari hagati y'iki gitabo, niwe aduha gutegera intumbero y'ico gitabo cy'ashuriwe Yohani. Ukumenya Yesu nabwo nibwo bumenyi busumba byose nkuko Pawulo abishingira intahe miketi yandikiye abakristo b'i Filipi muri amajambo ati ariko ivyo vyose vyari bimfitiye akamaro nabiravye nk'ubusa kubera Kristo. Eka mbere n'ibintu vyose ndabiraba nk'ubusa kuko kumenya Kristo Yesu umukama wanje kundutira vyose. Turabisanga muri iyo baruwa yandikiye Abanyefilipi igigamane cya gatatu akanongo kindi na kumunani. Ko uyu munsi rero turi duhimbaza rukamwiranda mu nkundire kandi nibuse ko nuwo rukamwiranda aradufasha kumenya Yesu. Aradufasha kumenya Yesu akadutwereka uruhande ruhambaye kuzima bwa Yesu Kristo na cyane cyane aho atwereka ko Yesu ari umuntu akwiye, umuntu abushitse, umuntu abushitse. Yesu ni umuntu akwiye, afite ubuntu bwuzuye. Yesu yerekana umutima w'ikigongwe w'Imana, umutima wuzuye impuhwe. Ivyo birimonekeza cyane cyane muri wa mugani umuvyeyi w'ikigongwe imbere y'umwana wiwe bigishushungwe, ko tubisoma muri iyo nkuru nziza ya rukamwe na Miranda kigabane cya 15. Nta handi iyo nkuru nziza ico kigabane tugisanga, ni ivyo ruka yisangije we nyene ko ari umunsi mukuru wiwe, ko ari kugirango twibukanye ako kanovera yaduhaye mu nkuru nziza katwereka bwa buntu bwa Yesu Kristo, ubuntu bwuzuye. Yesu afise umutima w'impuhwe. None rero Imana yerekana uri umuvyeyi, yerekana ikigongwe imbere y'umwana w'igishushungwe. Hariho rero amajambo nugaruka ko muri inkuru nziza aho Imana yerekana umutima w'ikigongwe Yesu yaje kugaragaza. Yesu yaje kugaragaza akiri kure, se aramubona yumva ikigongwe kiravyutse ariruka mugwa ku bitugu aramusoma. Se yamara abwira abasukubiwe ati nimuzane ikanzu nziza cyane mumwambike, mugire ko mwambike impeta ku rutoke n'inkweto ku birenge, murabe kandi kimasa kinuze mukibage rufungure tuneze twinezererwe kuko uwo muhungu wanje yari yapfuye none yasubiye kuba muzima, yari yazimiye none yazimurutse. Abwiye wa muhungu mukuru ati nawe nu ntitwari kureka kunezerwa tubonye murumunawe yari yapfuye yasubiye kuba muzima, yari yazimiye none yazimurutse. Turabisanga mu njiri kwa rukamwe na mwirandikiye mu 15 akarongo ka 20 gushaka kwa 24 na ka 32. Icyo bikatwereka rero ingene Imana iturondera abavukanyi twebwe abacumuzi, kuko igicumuro kidushira kure y'Imana kikatwaka ubwiza bw'Imana, tukababaje n'abajakazi b'igicumuro. Wa muhungu yagenda kuragira ingurube akabura n'iby'ingurube zirya, hanyuma inzara imukanashije akafata inginga agahaguruka akagaruka kwa se. Imana rero ntihengeshanya kuturondera kuko idufitiye impuhwe, idufitiye ikigongwe, idashaka ko dupfa ariko ishaka ko dukira. Uno mutima rero urange Imana. Yesu yaje kugaragaza umutima wuzuye impuhwe. Impuhwe nazo nizo zerekana akanangati Imana, Imana rukundo. Tiko rero turibuka rukamwirana tumuhimbaza tunezerwe nuko twaronse iyo nkuru nziza yatwandikiye atwereka ako karanga ka Yesu Kristo kwari umuntu yuzuye abushitse mwene Yosefu mwene Adamu mwene Mana ni umuntu yuzuye arangwa n'umutima w'impuhwe abandi banditsi b'inkuru nziza batwereka izindi mpande z'ubuzima bwa Yesu nka Matayo aratwereka ko Yesu ari umwami Mariko nawe akatwereka ko Yesu ari umusuku abiza avuga ati umwana w'umuntu yaje gukorerwa yaje gukora no kwitanga kw'incungu ngo arokore abantu benshi ko tubisanga kwa mugabane cy'icumi mu njiri kwa Mariko kigabane cy'icumi akanoka 45 na Yohani mwiranda agashimikira ku mana bwa Yesu Kristo uko niko abanditsi b'inkuru nziza bagerageje kutwereka Yesu Kristo uko ari agahebuza rero bavukanye Yesu wenyine ubwiwe ari mu bunina hazwa bwizuka akatwimenyesha aciye kuri Yohani mwiranda akatwimenyesha mu bunina hazwa bwiwe ushaka rero kumenya ye neza Yesu kugira ngo amwemere amukunde yongere amukorere nuko yosoma igitabo cy'ibyahishuriwe Yohani kitabo cya nyuma mu bitabo bya Bibiliya nyeranda ariko cyo gitabo kwari cyo nari cya nyuma kiraduha kuca gusubiza amaso nyuma tugategera gusumba ibyanditswe kuva mu gitabo cy'amamuko kuko bica bimurikirwa n'iryo hishurirwa rya Yohani Yesu wenyine ubwiwe ari mu bunina hazwa yiyereka Yohani akamwihishurira Yesu akivuga uwariwe kugira ngo tumumenye kanatsinda bavukanye umuntu niwe akubwira ico ari hanyuma uko akubwiye ukamwakira umenye izina ryiwe izina ryo muntu ukamya ko uwo muntu ameze ukucanke kuri ya mugabe izina rikakwerekeza kuri uwo muntu kugira ngo umwakire uko ari Yesu rero wenyine ubwiwe aratwimenyesha aratwishurira uko ameze kose mu bunina hazwa bwizuka giwe cyo gitabo rero to ninjiri ya Yesu Kristo yazutse aravuga kandi agakora o Yesu aravuga kana gakora nkuwatsinze urupfu agatsinda umuriro udahera agatsinda shetani Yesu ari mu bunina hazwa aho atangura kwerekana ububasha bwiwe bwose data yamuhaye mu ijuru no ku isi muri iki gitabo cy'ibyahishuriye Yohani turatangira rero Yerusalemu ivuga amahoro ihushanye na Babiloni ivuga akajagari n'umudurumbanyo tukatangarira iyo ekleziya Yerusalemu yo mu ijuru igizwe n'abiranda isinzi badaharurwa bava mu makungu yose mu miryango yose mu ntara zose no mu ndimi zose bahagaze imbere y'intebe n'imbere y'umwagazi bambaye amakanzu yera kandi bafise amashami y'ibisanda mu mino yabo ko tubisanga mu gitabo cyashuriwe Yohani kigabane cy'indwi akarongo k'icyenda gitabo cy'ibyashuriwe Yohani kiratwereka ubwami bwa Yesu bwa bwami bw'amahoro bwa bwami bw'ukuri n'urukundo buhushanye n'ubwami bwa shetani ubwami bw'ubuhakanyi ubwami bw'ibigwamana ubwami bw'ikinyoma ubwami bwa Yesu kandi n'ubwami bw'akanyamuneza akanyamuneza tuzo wamwo imyaka n'imyaka muri kino gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani kandi Yesu ngo twimenyesha aratwishurira akereka ko isi yihenda cyane isi irimo ibore isi irindiriye amagorwa naho mu mengo irahiriwe ntawuhiriwe ariko aratoteza abemera Kristo ye muri kino gitabo turekwa yuko ubwiza bw'isi bumara kanya gato cyane yatwereka kandi ko ubwishimo bw'abantu b'isi bumana kanya gato uko kwiduza ko kwishima kuzimangana nka kurya kw'indoto na kanya gato mu mpera y'icyo gitabo Yesu aratwereka ingene isi ingene abemirisi baheza nabi bagatembagazwa Yohani yareretswe aramenya ibigiye gushika vuba muri eklezia no mu bwami bw'abaganza mu isi none rero umazina y'ubuhizi ya Yesu Kristo buheruka mu mpera zo kwezi kw'icenda twarashimikiye ku mazina agaruka kenshi cyane mu ayo mazina harimo umwagazi kararenga 20 umwagazi izina rihambaye dusanga kenshi muri ico gitabo cy'ibyashuriwe Yohani kugira ngo yerekane ko Yesu ari wa mwagazi wari wabuwe kuva kera mu gitabo cihunguka wa mwagazi wa Pasika Yesu yitanze kwinkuka amaraso yiwe kabari yatumye dukira ibicumuro imbere rero ibikoko amahero bitera ubwoba Yohani akatwereka Yesu mwagazi mwagazi muravye na ni gitungwa gitoyi gatoyi cyane kadateye ubwoba mugabo uwo mwagazi niho hariho ubushobozi ubukomezi insinzi insinzi y'ubuzima ku rupfu wa mwagazi wari wishwe mugabo uhagaze werekana Yesu yapfuye akazuka ano kugira ngo mukwibutse ibi ni kugira ngo murushirizeho gusoma ico gitabo mudatega ubwoba nibikoko bivugwamwo ariko murondera kumenya uwo mwagazi wo Yesu umwagazi hari ni aya mazina atwereka ko avuga ko Yesu ni muzima Yesu umukama n'umwami Yesu ugira ngo aze niwe turindiriye niwe twifuza ko yoza tukavyifuza n'umutima wacu wose nkuko tubisanga mu mpera z'icyo gitabo mutima na mwaga na wa mugeni nabo bavuga bati nuze none rero ugomba gusoma igitabo cyahishuriwe Yohani ni kugira ngo ubandanye umenya Yesu umenye neza kukaba nkako Yesu niwe wenyine afise urufunguruzo rw'icyo gitabo kandi tubaho turindiriye aho azogarukira Yesu kandi tubandanya ayo mazina yiwe y'ubushizi ni umwagazi uhagaze usa n'uwishwe ko tubisanga mu kigabane cya 5 akanonko ka 6 na ka 12 no mu kigabane cya 13 akarongo ku 8 Yesu ni umwagazi uhagaze usa n'uwishwe yerekana yantsinzi yiwe Yesu kandi numukama wabo bose baho ba bicwa umukama w'amaratiri nkuko tubisanga muri kigabane cha 11 kanango ku 8 baratubwira ivyabo na bibiri vyashingiye ntahe Yesu Kristo biricwa imizimba yabo imara 3 mu gisagara aho Yesu yabambiwe niko yanabitubwira kugira ngo abantu b'isi bibanezereze mugabo abyo vyabona vyari jarazutse Yesu rero numukama wabo baremeye baramupfira Yesu numukama w'abamaratiri wabose bahorwa izina jiwe bahamwa kandi bakicwa bahorwa izina jiwe Yesu kandi numwana w'umuhungu umwazoragiza amakungu inkoni y'icuma nkuko tubisanga muri ico gitabo nyene cyashuriwe umutumwa Yohani Yesu ni umwana w'umuhungu umwe azoragiza makungu inkoni y'icuma aragiza makungu cyane cyane urukundo n'ingimvugo ngereranyo Yesu ni jambo ry'Imana tubisanga muri ico gitabo cy'Igabane cha 19 karongo ka 13 jambo w'Imana Yesu yaje kudushikiriza ijambo ry'Imana nkuko tubisoma mu nkuru nziza kwa Yohani nyene avuga ati ariko arasenga narabashikirije ijambo wampaye kandi bararizigamye ijambo rya data ryaciye kuri Yesu Kristo. Data niwe afite ijambo akarishikiriza mwana, mwana nawe akaridushikiriza kugira ngo twumve ko ari ijambo ry'Imana, ijambo Yesu atibwiye yaribwiwe na se kugira ngo aridushikirize, hanyuma natwe tujyakire, twemere, turonke ubuzima. Yesu rero niwe buzima bwacu, niwe jambo, niwe tubeshaho, kuko ijambo niryo ritubeshaho. Iby'Imana itubwira byose bikuru yabicishije kuri Yesu umwana wayo. Yesu kandi ni umwami w'abami n'umukama akura bose. Umwami w'abami, umwami w'urukundo, abaganza ku isi, Yesu ari hejuru yabo. Akaba kandi n'umukama akura bose, niwe tugaba akatuganza. Tabisanga muri ico gitabo kigabane ca 19 karongo ka 16. Yesu kandi ni Alpha na Omega, itanguriro n'iherezo. Alpha na Omega, itanguriro n'iherezo. Tabisanga mu kigabane ca 21 karongo ka 6 no mu kigabane ca 22 akarongo ka 13. Aca tutegera dusomye mu ntango y'inkuru nziza kwa Yohani habatubwira bati na mbere hose jambo yariho, byose byaremwe kubera we, kandi akaba ari ubuzima w'ibintu byose. Yesu rero niwe Alpha na Omega, niwe ari mu ntango z'ubuzima bwacu, kandi niwe tubwiye ubuzima bwacu bwerekeza ko, n'ubuzima bwacu bwerekeza ko, akaba kandi ari inzira dushikana mu ijuru, niwe buzima bwacu. Yesu kandi ni inyenyeri yo mu mutwenzi ikayangana, ivuga ko ari we muco wacu, niwe amurikira ubuzima bwacu, niwe yaje kudukura mu mwijima, mu mutwenzi, haje umutwenzi ijoro ribakorera hera, hanyuma umutwenzi ukaba utegura akazuba. None Yesu rero niwe amurikira ubuzima bwacu, kuko niwe muco w'isi. Umukurikira atagenda mu mwijima, ariko agenda mu muco w'ubuzima. Iyo niyo mazina y'ubushizi ya Yesu Kristo, nkuko tuyasanga muri kino gitabo cyashuriwe Yohani. Yesu wenyine yivuga uko ari, kugira ngo bavukanye turondere kumumenya gusumba, ntihagire ikindi turondera atari Yesu muri kino gitabo cyashuriwe Yohani. Bindi byose nkuko nabivuze bitera ubwoba abantu, byabikoko n'ibindi, ivyo nibisanzwe, ariko igihambaye ni Yesu yapfuye akazuka, ari mu muri nahazwa, atwimenyesha yivuga uko ari, kugira ngo twatire yo mazina yiwe, tuyagumize kumuzirikanye, hanyuma tugerageze uko dushobora kumugendanira, kumukurikira muri ya nzira zo dushikana mu buri nahazwa bw'ijuru aho ari. Umenye Yesu rero niwe aheza akamukunda. Kumenya kudushikana kugukunda, uko dukunda Yesu niko tumukorera. Umukorera ni wese azigama ijambo ryiwe akarigendera, wese akwiza aho ari ubwami bwa Yesu, bwa bwami bw'urukundo, amahoro n'akanyamuneza. None rero ntihagire ikindi turondera atari kumenya Yesu, kuko nibwo bumenyi busumba vyose, kandi nibwo buzima budahera. Nico rero nifurije bamwe umwe wese uri mwebwe mu nyumviriza kuri Radio Maria, muronde kumenya Yesu. Yesu azobibwira musomye kino gitabo cyashuriwe Yohani, kuko nihishurwa rihambaye, rikomeye, risozera ibitabo vyeranda. Musha mwumva ni kibanza rero gifise kugira ngo turondere kumenya Yesu gusumba mu mazina wenyene atubyira. Twagerageje kuvuga aya mazina ya Yesu uko padiri mugenzanje bitanguye, hama tukafashanya no kugira ngo tumenye insiguro yayo. Hama murazi ko izina ryo muntu, ryo muntu izina, iyo izina ryo muntu rero ica mbere no kumenya izina giwe hanyuma igizina naryo afise insiguro Yesu kwa Imana rero yigize umuntu ari imenyesha mu byo bwinshi kwa tumumenye gose sizina rimwe gusa ariko amazina menshi cyane Yohani yatubwiye yabwiwe na Yesu kugira ngo natwe tumumenye gusumba umwami yego hari abami ngaha ku isi ariko hari umwami asumba abami bose ubu bwami nabwo bwa Yesu bukaba buhagaze ku rukundo nico yaje kutwereka atugaba kubera urukundo yatweretse ku musaraba wa mwami aganza ku musaraba atari wicara mu madiva akomeye ariko cyane cyane ari waba yamanitswe kugira ngo abantu bose biyegereze abamwemera baronke ubuzima Yesu umwagazi yaritanze kwimpuka ya nkuka ya pasika yabugwa mu gitabo cihunguka Yesu akaza abirangura ni wenye nubyiwe ni kugira ngo rero dutegere ko Yesu yaje kwita kutwitangira amazina rero twagarutse ko ni menshi ni kugira ngo tumenye Yesu gose kuko Yesu nta ushobora kumumenya mu izina rimwe gusa ni kugira ngo dufashe kumenya gusumba hanyuma tumumenye tumukunde hanyuma tumukorere tumukurikire
none rero abashobora kuba bipfuza gusoma icyo gisomwa cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani barashobora hari abavuga ko kibagora gutahura abandi bakavuga ko ibirimo biteye ubwoba twumvise rero amazina mutubwiye n'igiki abariko bipfuza gusoma icyo gisomwa bo kwisunga hanini batisunze ubwo habamwo ibintu bibateye ubwoba n'ibihe bo kwisunga
yego me urakoze bagiye kwikirana kino kiganiro kuva mu ntango yacu barumvise ibidufasha gusoma neza ico gitabo ariko gikuru muri byose nuko ivyanditswe byose bitwerekeza kuri Yesu gitabo cyose uri kurasoma kikwerekeza kuri Yesu tugiye kuri iki gitabo cyashuriwe Yohani rero Yesu yapfuye akazuka niwe ari hagati ico gitabo niwe turondera niwe atwihishurira atwimenyesha mu binazo bwiwe yiyereka Yohani amuyongera mwibwira kugira ngo na Yohani nawe abidushikirize hanyuma duheze tume duhanze amaso uwo Yesu Kristo naho hari havuga ibikoko biteye ubwoba havuga uruhamo havugwa ubwicanyi mugavyo vyose ivyo vyose vyaratsizwe cyaraba yariko igikuru uko Yesu amwagazi yishwe yatsinze kandi ari muntu nahazwa ngo natwe rero nitwa cumukuzwa tugatotezwa nitwihebure tugume tuhaza amaso Yesu yatsinze ico nico gikuru kidufasha gusoma kino gitabo tugira ngo tumenye uwo Yesu Yesu yapfuye akazuka none bavukanye ntimurondera ibindi soma witonze Yesu niwe ari hagati muri icyo gitabo niwe rufunguzo rukuru dufasha gutegera
murakoze abatwumviriza abipfuza gusoma igitabo cy'ibyashyiriwe umutumwa Yohani murumva ko atakindi kitwerekeza ko atari kuri Yesu Kristo yazutse yapfuye akazuka nkako nyene yababanditse ibyandiko byashyiriwe umutumwa Yohani nta kindi bitubwira atari uwo Yesu gusa nibyo mugaha hariho wanditse ubutumwa avuga ngo amahoro neza ngo nitwa Armelle Munyakabiga unashaka mbaze ngo mu byahishuwe nagira twakiri munywanyi ku murongo alo mwaramutse muri bande mutwakwe muri he
ni Yohani uwo muri paruwasi ya Murenge ya Zezi ya Ngozi najya mbaze ati none turumva ayo mazina ya Yesu ukuntu yatwihishurira none nk'aba bantu usanga bavuga bati Yesu ni umwana nk'abandi yavutse nk'abandi avuka mu muryango uyu n'uyu uwo bafashe kubatahuza gute uwo Yesu iryo zina ryiwe rikomeye rihambaye
ego urakoze Armelle
nta kindi kibazo mufise
oya
murakoze karaci babishura
ego me nuko ukene kumenya Yezu asoma ivyanditswe urumunje kwa ruka mwiranda tiko turahembaza uyu munsi mu kigabane ca mbere umarayika yaririkanye ariko ramenyesha ivuka rya Yezu aravuga zina jiwe Yezu kandi ni umwana w'imwene mana mwene rudasumbwa kuko ntiyavuse nkuko twebwe tuvuka yasamwe aravuka kubasha bwa mutima mwiranda kubikira Maria ntigeze amenya umugabo numwe mugabo twebwe kugira ngo tuvuke nuko abavyeyi bacu bamenyana eh hari mugabo kukumenya nako ni kwa kurangura amabanga yabubatse eh Yesu ntihavutse nubwo muri ubwo buryo yavutse mu buryo budasanzwe mubasha bwa mutima mwiranda nico cerekana ko atari umuntu ari mwene mana mugabo ari imana yigize umuntu kugira ngo dukire cyo gituma yitwa Yesu yaje ngo adukize none rero ico nico gutegera neza uburyo yavutse nti sibwo buryo natwe twuvukamo eka ni yavutse mu bashe bwa mutima mwiranda yasa mu bashe bwa mutima mwiranda umbanye yabikira Maria itagira gatosi bikira Maria yasamwe atagicumuro kuko Imana yamuteguriye kuba nyina umukiza
Niko ndasoma ubutumwa bwa Armelle yabajije ati ivyitwa mumfashe gutahura ivyitwa ibinyabuzima ngo hamwe n'abatama 24 sinzi ko ntiyakurikiye ikiganiro sivyo twavuze ko kandi iki kiganiro kiramaze twavuzemo ibinyabuzima n'abatama cyaramaze kuvugwa hano kumure azogumategera kumure kirashobora kuzosubirwamo agaheza gatahura ivyo bayabajije undi yanitse ubutumwa yavuze ati ngaramutse ngo hajya iyo umuntu atirega akitaba Imana ijya misa bamusomera iratuma aja mu ijuru atitseye atireze ubwinyene sinzi ikiganiro numva menga hariho abatagikurikiye ngo bumve ibyo twagiye turayaga duca hirya no hino sinzi ibi bibazo ntibijyanye n'ibyo twaganiriye umusaserdoti sinzi ko umuntu uyu mugore akabishura kuri ibyo bibazo bidahuye n'ibyo twamye
kurekana ishuri cyo bidahuye n'icyo twariko hariho ibyo kubaha ubuzima bw'umuntu ibyo kwirega ubimenya gute ko atirega canke yapfuye nta bumenya ingene bigenda bituma rero iby'imanza tubyihoza tukabirekera ikigongo cy'Imana aya makani hajya dusaba nuko tuzi ko Imana ariyo gusizi mutima w'umuntu ingene yapfuye ingene yiteguye Imana niyibizi gusumba twebwe bituma rero tubasabira twashira mu biganza by'Imana mu kigongo cy'Imana
ego ikiganiro cyakozwe cyo hariho umuntu yabajije ikibazo nk'icyo nyene ngo uja gusangira atireze kandi ngo afise akabi inyishu mwamuhaye nk'iyo nyene kandi yarumvikana no birakwiye kuko iyo umuntu yacumuye ntuheza ngo umenye mu mutima we ibyo yiyumvira ingene yagiye gusangira yiteguye iyo rero mutari kumwe cyane mutayaze biragoye kumenya ngo ntiyiteguye kindi kibazo nitwa ngo Jose ngo jewe akabazo ngo nanje ngo hari mwene data yamambwira ngo twebwe turasangira ariko ntitunwako ku gikombe kandi Yezu yavuze ngo utariye umubiri wanje ngo anwe n'amaraso yanje nta buzima azoronka inyishu nzomwishura mwoba mukoze ibyo bibazimenga n'ejo byarabarijwe
sibyarabajijwe reka nungiye ko gatoyi nibutse ko umubiri wa Kristo twakira atari mu byimba umubiri muzima ndimo rero amaraso
nibyo kutegera neza umubiri wose ugizwe n'amaraso atagira amaraso ntibitwa umubiri ubundi ngo bwake neza ngo ico kiganiro kiraduhimbara ngo bandanya mutwigisha iby'uwo mwami w'abami ntimurambirwe kuko isi igeze habi ngo ndi Sabiyumva Jean Bosco mu butwe yashimye ikiganiro ubundi ngo none Yohani nta bandi bavukana jewe ndi Edouard mugihiriza igitega ngo Yohani ngo nta wundi bavukana
Yohani mwanditswe injiri arafise wavukana yitwa Yakobo Moyezu ya toye ya chuminawa hali mvukane done Yohani ya vukane na Yakobo
ego ego uundi ya nitsengo inhele la nokandi ni nuko iyo tumaze gukunda kusoma Bibiliya nyeranda Imana iraduha inema yo gutahura ibyahishuwe kandi tumaze guhinduka nta bwoba ico kitabo kidutera murakoze no yonye numva ariko arashima yongera dushingira nta ingene gusoma biduha inema kugira dushobora gutahura ngo tugire amahoro ya Kristo ngo ndi Astere Gatunguru murakoze padi gusome usomye Yohani 17 igice cya umurongo wa gatatu ngo none mwo wovuga gute ko we wamenye Imana na Yezu muri make aya mazina aduhishurira iki
aya mazina aduhishurira Yezu nyene ukwari yuko Yezu we nyene atwibwira kugira ngo tumumenye kuko dufatiye kuri kakarongo muri injiri ya Yohani kibanza 17 Yezu avuga ati ubuzima budahera no kukumenya wewe mani mwe rudende nuwo warungitse kumenya Yezu kuko byose bihagaze kumenya iyo rero tumenye Yezu tutamenya ni wariwe icyo atwigisha icyo adushaka ko icyo adutumirira kugira ngo icyo atubyiye duheze tugikurikirane tugigendere none byose ayo mazina twabibukije ni Yezu wenyine yatubyiye none umuntu akwibwiye no kugira ngo umumenye hanyuma umumenye mucudike umukunde hayimukorere yego
ndabona ko hari habatari bake bariko barakurikira ikiganiro ndabirabiye mu butumwa bariko barandika ngo nawe yitwa Guy Valère araturamukije ngo yashaka kubaza ngo mbega nkunokoriki yokoriki kugira Yezu amumenye cyane kukubita byeranda usanga umenga hari amajambo adatahuritse umuntu ngo yatahura gute murakoze
ego me uye turahiriwe twararonse bibiliya nyiranda mu kirundi baragerageje kuvuga amajambo atomoye naho atunenge tutabuze none rero icambere no gusoma gusoma injiri ko ari zine gusoma ibya ikitabo cyashuriwe ko niho Yezu wenyene atwimenyesha atwibwira none ifukama ufata kanya hari musome kino gitabo uko usoma ukasomana umutima mwiza niko amajambo akwinjira amajambo yakira hanyuma ukamenya uwo Yezu ariko arakwimenyesha kugira ngo umwemere hanyuma umukunde umukorere
ego ubundi ati tugire Yezu na Maria ni pacifique munyakabiga ugitabo cy'ibyahishuwe usanga kigoye gutahura bikanatuma umuntu atitawe kugisoma byogenda gute kugira ngo umuntu agitahure
bino biganiro ni muri iyo ntumbero nyene kuva tubibutsa ifunguzo zitanu zotu zidufasha kugisoma padiri Yohane Batista kaja kumuriri kigabane kukindi akagerageza umwanya utari muto atubyira no kugira ngo twumve no byahora bidutera ubwoba bive mu nzira kuko tuba turondera nabi ducanga dufatiye kuvya abantu bavuga mugabo we ugiye kugisoma ukabuze iti ndiko nagisoma ndondera mu iki uronderamo kumenya Yezu Yezu yapfuye akazuka Yezu akwimenyesha kugira ngo uko akwimenyesha abari ko wakira ibya guhishurira hanyuma ni kwa kwemera hanyuma uheze uvyakire umukurikire umukunde
yanitse yanitati amahoro ya Kristo ngo ndi Violette mu Gatunguru ngo nagomba mbaze ngo kubera iki Yezu ariwe bavuga cyane mu gitabo gusumba Bikira Maria murakoze ama sinzi ko yoheza katwishira
mu nishure ningoga ego Violette Yezu niwe avugwa kuko niwe Mana yigize umuntu Bikira Maria si Imana yigize umuntu kandi Yezu niwe mukiza isi yayiteze yavukiye mu guhiga Imana yitoreye hama kila kila mwite gudila kumatira hanyumalaza niwe rero hama guzile buka kera niwe vyose bitegura hama kaza abirangura muguzile bushashi iliwe kanako kuko niwe mukiza we nyene niwe rero avugwa kuko niwe mukiza Bikira Mariya nawe ni nyina wiwe mugabo sumukiza wacu
yego Uni yandisa ngo ndabara mukijendi Samuel mukihosha none abadafise igitabo byogenda gute kugira ngo amenye Yesu urarondira igitabo muvukanye kinkuru nziza cha Bibiliya nyeranda birahari kugira ngo ushobore kumenya Yesu hambavu yo kujama nkuka y'imisa canke no kumva amajambo yandi umenye nawe kumenya Yesu umwirondereye mu bitabo byeranda ubundi yanditse ngo murakoze pati ngo mbemwe twibutsa izo mfunguruzo zitanu umukama umukama bakomeze kunyigisho muduha ziradufasha
ego me rufunguzo rwa mbere ni kumenya ko Yesu ari wavugwa ari hagati mu bivugwa byose Yesu yapfuye akazuka hanyuma ni go rufunguzo rukuru bikerekanwa n'amazina uhizi yiwe amazina menshi cyane kutwagerageje na padiri kubibagarukira ku padiri Jean Baptiste hanyuma go rufunguzo rwa mbere rufunguzo rwa kabiri ni gutegera ibijanye n'ubuhanuzi buvugwa muri kino gitabo cy'ishure Yohani tukasubwo bahanuzi muri kubu ni twave bwa mbere turondera kumenya ko Yohani yakatubwi bizoza ariko hariho ibije abantu barimo cyo amakrezi yararimo kugira ngo abereke hanyuma bisubire ko ati bagiye no kubamenyesha nibizoza ubwo nufunguze kwa kabiri funguze kwa gatatu nago rugizwe n'ibimenyetso bivugwa bikoreshwa muri kino gitabo haba mu bijanye n'ibiharuro bijanye ni namabara n'ibindi bimenyesho byinshi kugira ngo umuntu abitegere ingene bikora kugira ngo ubi tubyobonye tutave dutega ubwoba kuko byose birafite inziguro rufunguzo rwa gatatu hanyuma rufunguzo rwa kane nago kwerekeye ibijanye ni nubwoko bw'inyandiko ivyashuwe ntibiri ngaha mu bwuzure bushasha gusa mu bwuzure bwa kera birimo ha muhanuzi Danieli n'abandi kuko Yohani ari sunga yo mu bwuzure bwa kera agaruka ko naha aca bihinyanyura ngaba aravyishimikiza biva yuko kino gitabo cyo ca mbere byashuriwe hanyuma funguzo kwa kane na kwa gatanu nuko ijashuri ari inkuru nziza irukiza.